trumpet blues. Bobo,
asilo swa misava swa tika loko ungati mati ala na khombo utata mulumbeta valo kuve hayi hayi swona leswi lavo khongela niketelaka hinkwaswo ka mavoko ya Yehovha u ta ku katekisa xin'wana na xin'wana xa vuxonga xi tiviwa ha yena xin'wana na xin'wana xa vubiha niketela ka yena.
Bom, novidade.